ndibulisa kumadyana onke omzantsi afrika ndilapha ekomani ndimele association ndidibana nofriday ke apha kulommandla ndifuna ke ndimbuze babona bezi-foreign nationals bathini ngalo mba we-monkeypox friday
buti ndandibulise apha nam bahlalini ne heyi monkeypox yasiburara ukuthi george apha ezantsi bhubhile izolo monkeypox ifikirile ndini apha ndicinga ugoda ukandibuyele bheki but amakrokodara ndinabile ngoku for ukuraida
awucinga ubana uba sinosebenzisa le monkeypox i-crocodiles mhlawumbi zingatsho noko ziphele
hayi not ezasezimbabwe iyabona ezasezimbabwe uyazifaka poison ziyajabula ziyatyeba they get big like this they get big ingathi mama jack iyabona mama jack waku-actor film ingathi mama jack
le nto bana kuthiwa makuyekwe i-sex because yosulela le monkeypox nithini nina ningasezimbabwe
sex asiyekeli siyathethela straight siyathethela high sex